Donald Trump no ho akɔkamu no Amerika Amerika sɛ hɔ ntu sɛ Donald Trump yɛ ne rɛl yɛ ne campaign dendenden ɛpɛ akonnwa atra so na nka obi gye ne nkwa de afiri ne nsam ɔmate Amerika tɔda wiase no ankasa no ɛm sɛ violence deɛ wɔ baabiaa violence ɛwɔ baabiaa cause heaven cry am say violence wo ni nti na bro sam ne nyankopon nya issue ha dwen die but ni mi say wo bo kum no ipa bi na sha sia but ya da nyankopon na se ha do cha say ga e do e n sem bi se na se obi a hwe ne ho so yi ko ba bi a wonnim se wo tamfo gina no ho na ono wada hompo twen wadikan e twen se nya nyame na ye Donald Trump adoma nka wawu na yam sɛ bullet ne Nyankopɔn boa ne sɛ ɛka naso side hɔ baabi na ɛha adwen sɛ nipa wayɛ ɔmampanyin wɔ ɔman no mpanyin ɛna wɔsan apre dɛn na ɛbɛba a obi bɛprane sɛ ɔbɛgye ne nkwagye afiri ne nsam so ti Ghana kura no yɛ campaign a mohwɛ mo yi ɛna wo adom bɔne saa ɛsɛ wo gyae cause yɛmfa wiase nkɔ baabiaa deɛ baakɔ wowɔ din o wowɔ sika o da korɔ pɛ wo bi woagya hɔ wowu a na wɔakyi ayɛ ba saa ne ɔbrɛ pɛ yɛ nyinaa no ebia kwasea bi ne ɛbɛfa akɔdi ne kwa nti mɛsrɛ sɛ yɛ nyinaa yɛhwɛ ho so yi wo ne obi nyɛ adwen a ɛyɛ sɛ wobɛnya akoma sɛ woamka w'akoma nto yam na woanhu sɛ nnipa ho nkwa ho hia sɛn bibia a Bible kan wɔ se sɛ nnipa wonya wiase agyapadeɛ nyinaa na wohwere wo kra fa so bɛn ne wo so mate sɛ nnipa no a woyɛ saa no ɔmaku no sɛ dɛn moagye ne nkwa firi ne nsa sɛ bibi saa bamfa so bɛn ne wonyae ebia Trump a wopɔ ne nti sɛ wopɛ sɛ woyi ne firi asase so so woantumi so tena yɛtɔ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛ nipa no moma yɛ nsusu fa nneɛma serious cause nyɛ bibiaa na kyɛsɛ sɛ wo limit nneɛma wo sɛ yes obi bɛtumi abɛyɛ mampanyini obi bɛ wo ne obi nya adwen a nkyerɛ sɛ kɔgye ne nkwa firi ne nsam ɛyɛ saa ɛnyɛ fɛ ɛma ayɔnkofa anaasɛ ɛma ɔman no agya ne dimpɔn There was a time no obi ka sɛ virus wɔ Amerika pa but ɛnam sɛ ɔmo ne control wiase nti no ɛyɛ a na ɔmo aka ahyɛ ɛyɛ a na ɔmo aka ahyɛ ɔmo mpɛ sɛ ɛbɛ dodoɔ na abɛkɔ house ba wohwɛ countries antɔkwa wɔ so koraa na anaa gulf countries antɔkwa wɔ so koraa na wonte sɛ obi akɔ akɔsu tu obi a ɔpere akonnwa nti wiase no yɛm sɛ there is virus everywhere ba ebi so asi Amerika megyee sɛ Amerika mpanyimfoɔ bɛtoto nneɛma yie sɛ ɛbɛyɛ ebinsi bio ɛnyɛ fɛ ɛnyɛ fɛ ɛnyɛ adeɛ ɛboa nnipa yabrabɔ Ghana yɛwɔ wo ne obi nya adwen a mɛnkɔbɔ ne tirimpɔ nkɔ nkukum no social media yi obi afa obi wɛka pɛ sɛ ɔhyia na obi kum ɛnyɛ fɛ bi te sɛ amanfoɔ tɛte twene jonas woku twene jonas na mfaso bɛn na wonya woku ne na mfaso bɛn na wobɛnya yɛde wiase nyinaa ma wa sɛ odi kan ɛyɛ da wɔ so wobɛwu odi awu so ɛbɛwu bi wakyerɛ nti ɛtɔ da moma yɛlimite nneɛma na yɛngyae nneɛma bebree nguo nti sɛ wohwɛ me video na wotie a ɛwɔ sɛ wohwɛ wo ho yie ɛna wowɔ Amerika no nkyɛ sɛ woyɛ save no woyɛ save deɛ but ɛsɛ wo sɛ wohwɛ wo ho yie totoo nneɛma yie haw a wonkɔnya asɛm ha ne mma ɔman no mu so nyɛ ɔde bebree sɛneɛ wote heaven no cause obi bɛtumi ayɛ bɔne na atia wo ɛha adwen mea ɛha me because Trump yɛ obi a manager sometimes yɛ obi a wanyini but the way ɔse yɛ ne nneɛma no na ɔpɛ nokorɛ ɔka nokorɛ akyerɛ wo na wakɔ mepɛ saa nkurɔfoɔ no asɛm yɛ atam sa mepɔ ɔmo asɛm but deɛ ɛkɔɔ so no memmom deɛ m'ani angye ho nyɛ adeɛ a m'ani gye ho but asi bɛbɔ mpaeɛ sɛ binsi bio America ɛɛto aba more than getting more than 200 years in politics pàṣẹ níyàmọ sí iṣẹ àṣì ẹ bá ọmọ inú mu a ní ẹ jẹ sọ ọmọ yẹn ní ìsan ẹ nàìjíríà nínú democracy náà wọ̀ hìn mọ nà mo di abo ẹ wọ̀ hìn democracy wọ̀ hìn ǹjẹ́ ẹ tọ́ da mo ma yẹn susu ń jẹ́ àbùrọ̀fọ́ ní kúrẹ́ ni because ọmọ ankasa 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 di ẹnu ọmọ kọ̀ọ̀fà sọ ṣèwé ẹ̀ ń yẹ sẹ́ yẹ pọ̀ bẹ̀rẹ̀ kí ni àkàmẹ́rẹ́ sẹ́ twẹ̀ wọ́n ṣe bí kúrẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ ni kò dé òbí àǹtẹ̀. Ayo audacity mi na mi nhyira no nyɛ wo kɛse nnɛ ne first time a wohwɛ me video yi a mesrɛ wo subscribe me youtube channel ma me na follow me wo facebook so mesrɛ wo ara sɛ wobɛ like me videos mepɛ sɛ woboa ma me page yi kɔ nani nnipa te sɛ mo no ne yɛde mo bɛ support yɛ page wo na ɛsɛ sɛ woboa ma me page no mu because wowɔ adwen pa nti sɛ wohu video no w'ani gye ho w'ani ngye ho mesrɛ wo subscribe audacity tv na mi nhyira no nyɛ wo kɛse makra wo.